Lombukiso weshashalazi olandelayo uyingxenye yohlolo ubheke ezitshalweni bezisetshenziswa izizukulwane ngokomdabu. Sizodingida ukuthi sizibona kanjani lezi zitshalo, sizivune, siphinde sizisebenzise kanjani ukuthola umsoco kanye nokwelapha kwazo okutholakala mahala kuzo. Kulombukiso weshashalazi sizokhuluma ngesitshalo esibizwa ngokuthiwa i-chickweed. Lesi sitshalo sitholakala eNingizimu Afrika yonkana. Sikhula kahle kupheleni kwehlobo ukuya ebusika. Isitshalo sanyanganye esikhula sikhase phansi nesiqo saso sintsobontsobo. Sithela izimbali ezimhlophe ezibukeka njengezinkanyezi. Lesi sitshalo kungcono usidle uma amaqabunga aso kanye nesiqo kusekuncane futhi kukuhlaza ngoba yilapho othola khona umsoco nezakhamzimba kakhulu. Uyakwazi ukusomisa ukuze sigcineke wenzele ukusebenzisa ngesikhathi esizayo. I-chickweed igcwele umsoco nezakhamzimba ezinempilo futhi ezalaphayo, ikakhulukazi ezinjengo-vitamin A, B no-C. Isetshenziswa njengetiye ukwelapha ukusongana kwesisu, isifo samathambo kanye nokungaphefumuli kahle. Ukwenza isaladi elimnandi usebenzisa lesi sitshalo, uqoba i-chickweed yakho ibe ncane, ufake ukotapheya ovuthiwe ohlutshiwe bese ukhama amanzi kalamula. Ukuhlanganisa ndawonye ufake usawotshana mawuthanda. Ukwenza itiye lempilo elisiza ekukhululeni isisu esisongekile, isifo samathambo kanye kungaphefumuli kahle, ufaka amaqabunga e-chickweed abe ngangespuni enkomishini, uthele amanzi abilayo agcwele. Emva kwemizuzu eyishumi usefe amaqabunga bese uphuza itiye lakho. Uhlale uba nesiqiniseko sokuthi yiso ngempela yini lesi sitshalo. Ungaze uvune izitshalo ezisendaweni engcolile noma eseduze komgwaqo. Siyabonga mbukeli ukwethamela lo mbukiso. Siphinde sibonge futhi bonke ababeyingxenye kuhlanganiseni.